Kita urandikan Tere Wano siwa jimberi Shati singa on Kana mantra Inspirashe Musazo Womesa Womoyo Bamwe waka mitwa nerove Bamwe waka soba churu chemunyu Bamwe teka wepushina Asi utaiza Abrahama
Abrahama, Abrahama. Kugomo, Gregoria, Wakatora Isaac.